iphakamisa umgangatho wekamva lesizwe. Iphucula imeko yabantwana bethu abafunda kwezi zikolo. Ingakumbi apha emaphandleni amathuba afana nala anqunguphele. Umkhulu umfo kaGaba lo msebenzi wenzayo uyafuna ukukhuthaza. Sithi nabadala bakuwo ingaba ngakunika amandla bakukhulise nangakumbi umsebenzi wakho ubonakale hayi kuphela apha kulo mhlaba wamambono uwonke. Bayadingeka abantu abafana nawe abazinikelayo ebuhleni. Ingaloo nto ingaphumela nakwabanye basike ibhatini apha kuwe. Mkhulu kakhulu lo msebenzi ofunqulileyo ingakumbi nabantu uye wabakhweba wabasondeza ngenjongo yokwakha ngokwemvano. Loo nto ke ilukhanyo olukhulu kakhulu apha kuthi.